balika video akaka taka time in ngaye. Kandi magaye nake auzika ya maseko ngoni. Kaya kunali mwambe mwambo wanji kaya de kuone sakuti wo kale angaziwa kutani kupanga hunt anaka tenga ngombe huko kuimangia pamene popo kuvula mashati umaizungulia zungulia kena kondikutani ndiwidiwisa ati kuone sakuti wo the mighty ngoni koma magaye ineye munthu ne social studies ndinashafutika ndi one kumene kokoti maphunzira timati chani unity in diversity muzikhala understanding kwa zikhalidwe za anthu ena muzilemekeza zikhulupiro za anthu ena koma ineyo Morton Bagaya ndikufuna ndikuwuzeni inuyo amaseko ngoni kuti ngati chikhalidwe chanu chili chimene chocho ineyo Chimandinyasa inuyo ngati chikhalidwe chanu chimene chocho ineyo sindimachilemekeza ndizauchitsiru inuyo ngati munalidi madolo mukanapita kuboma kupita ku game reserve ku majete kapempha chilolezo kuti ifeyo maseko ngoni tifuna tionese udolo ndiyaka kupasani chilolezo kumene kuja okay takupasani permit iyi mulo wa game reserve mukaphenjati imozi mnyamule nditi makamera tano mulowe kumene koko kumene onde udolo koma ukatenga ng'ombe kang'ombe kake sokena kake ngati ka TB ngati kamene koko kamangira pamene popo ndikukango kazuza mwene ng'ombe kokuona maso kuchita mantha kuopyezedwa ndi zilandu dzimimba zili kuko ndevu peyapeya anthu antauni you are not hunters stop kidding yourself nde izi zizomanena kuti chikhalidwe chitilemekeze chani zizikhala ndi maliro ndi malire yake zizikhala ndi malire osamango vutisa ng'ombe sitimalise ifezo timadya beef koma osamango vutisa ziweto just to stroke your ego pepani kwambiri tangophani ng'ombe yo bwinobwino mmene mmaphera sitimalisa kudya nyama tonse ndife timadalira zikwetu koma izizi zoti mpaka na muivutise kaye ng'ombe yo kuyithamangiza kuyipasa trauma kumalawiko kuli magulu ambiri amene amapanga za uchitsiru ndi kubisala kuseri kwa chikhalidwe ena apita kukavula malaya kukavinisa ana ang'ono atavula malaya koma ife tisayankhulepo chifa chani ati ndi chikhalidwe chawo ena akapha nyama zakutchire kumavala ngati zibangiri kumavala ngati tizipewa fetisayankhulepo ati ndichiyankhulo ndi chikhalidwe chawo ino kalekale pacha timayenda maliseche chifukwa choti sitimaziwa kusoka ulusi kalekale pacha zimene zozo ndi zinali zakudya zathu kalekale pacha ngati aphoka kaya amavala chikopa papa amatakopa fachiti tinalibe akabudula tinalibe chani mipando koma pano pamene zitaini zimene zovula malayazi kumathamangisa ana ali maliseche ndi chikhalidwe china chake choti sichibwesa chikoka kwa munthu wa nomo iyayi ndiye achina maseko ngoni ndi zikhalidwe zanu zimene mukufuna muzitinamiza zoti munali kaye madolo kale simunali madolo munathamangisidwa ku South Africa nthawi imeneyo munapasidwa makofi kops kubwera kumalai kunoko nabwira muri be kanthu oluziweto munali be munalanda zinthu konkuno azimai munapeza konkuno kukuchekani DNA yanoyi sino angoni ene mo kani chete kani pase nemu kumabwira ndi izizi zoseketsa zochititsa manyazi kumabwira kumene ngoku mathamangisa kangombe kali b kumanena kuti kuonesa kale kale kuti you were hunters, you were not, you were runners, cowards. Ineo sinima sungira ulemu chikhalidwe chopusa. Ineo sinima sungira ulemu zinthu za uchitsiru. Normally mene munazuzira chiweto mo mumayenera kugwiridwa ndi apolisi. Komanso ng'ombeyo koda veterinary anayicheka. Munayitenga kutiko. Tita study the procedures in enter car and win again Takoku Mangani no so on the Fumu Akwan Wong. Chifoka Joti, Mugubanga Zauchi Seal Musabi Sari, Seri Waji Kalibe, Kumapiti Sapaso Goros in Zauchi Seal EI. Ne, Neo, Chikalido Jakwan, Jochi Mandinyasa. The Tokosa can be the Poti Mamba in the Moton Balaya.